yes, I know that we can take it there. Ngoba kudala sikudla mna nawe na uyayazi. So we can take it slow, xa ingaba into oyifunayo leyo. Ndithi kudala sikudla mna nawe na uyayazi. We can take it slow, playing gaba, into it for now.
Forever, I couldn't ask for more, 'cause baby you were all that I need in my life. No baby, so tender till forever. Inhliziyo yam yeyakho, uthando lwam lolwakho. Akasoza bekhona ofana nawe. Now baby, baby, I love you till forever. Kudala sikudla mna nawe na uyayazi, baby. So we can take it slow, xa ingaba yinto oyifunayo leyo.
Don't wanna think about it, Don't wanna dream about it, but it finds its way back into your head. The I love yous, the I need yous, are only words that people say. They're just words when they're hand in hand with the game that people play. But if I never see the top of a mountain, if I never set one foot in the sea, I promise you I'll love you forever. You'll always be the biggest part of me. Wherever you go, whatever you do, I will follow. You've changed the way that I used to think. I promise you I'll love you forever. You'll always be the biggest part of me. Take a look at me, I let you have my heart. I swore I'd never let it happen again. I'm not mad about it, I'm kinda glad about it, 'cause I know on you, girl, I can depend. I love you, I need you, only words that people say. They're just words when they're hand in hand with the game that people play. But if I never see the top of a mountain, if I never set one foot in the sea, I promise you I'll love you forever. You'll always be the biggest part of me. Wherever you go, whatever you do, I will follow. You changed the way that I used to think. I promise you I'll love you forever. You'll always be the biggest part of me.
Sizawuqalisa ke inkonzo yethu yosikelela aba bazalwane nodade bathandwa silapha ebusweni bukaThixo nasebusweni bamanqina ukuze simanye le ndoda nale ntombi emtshatweni ongcwele oyinhlalo enhle owamiselwa uThixo esibonisa ukuzimanya kukaKrestu nerhamente yakhe. Le ntlalo engcwele ke wayivuma uKrestu wayibuka ngokuthi abekho aqale khona ukwenza umangaliso omkhulu kwelasekane yelasekaleni. kanjani yanconywa kwangumpostoli uPawulos ukuba ilungele ilungele ukubekwa ngabantu bonke ngako oko umtshato uyintlalo enjalo nje akufumaneki akufanelekile uba ufumane wenziwe ungene ngokungaqondi ufanele ukuphathwa ngokuthelekelela nangokuqiqa nangokuzibamba nangokumoya uThixo zingabityalwa indawo owamiselwa zona umtshato umtshato wamisela ukuthi abantu babekho emhlabeni nokuba bondle abantwana babo ekoyikeni Nkosi babafundise ngayo lize ndume igama layo lingcwele kananjalo wamiselwa ukuze kubekho ubudlelwane nokonwabisana omnye komnye emathamsanqeni nasekusweni nasebunzimeni aba bantu ke balapha unoxolo nowandile balapha phambi kwethu ukuze bamanywe kulo mhlalo ingcwele ukuba kukho umntu ongamisi isizathu sokuba bafanele ukumanywa makasixele kwangoku athi ukuba ke njenjalo athi cwaka kude kube ngunaphakade ukhona umntu ayaba balapha ngabona bafuna litshata njengokuba ke nina nobabini nicela nisondele omnye komnye ufanele uba ngaphi umlefu yes always noba ndiko abe ngaphi eleft andithi ulwa ngesi ngoku xa umbambe ngesi uzamvimbela uzamnqandela njani nantso njengokuba niyakuphendula ngomhla oyikekayo umgwebo xeshikweni zonke iinkohlakalo zentliziyo zonke ziyakutyhila ndiyaniyala nobabini ukuba manithi ukuba kukho isizathu nokuba saziwa nguphi nakuni sokuba kufanele ukuba nimanywe emtshatweni nisixele yazini ke ukuba bonke abasuku uba bengatshata ngendawo engavunyelwe lilizwi likaThixo nomthetho wasemzantsi Afrika ababandakanywa nguThixo kanjalo ukutshata kwabo akulungelelene nomthetho welizwe lakowethu ndicela ulandele ke sisi noxolo ndiyavakalisa ndinyanisile ukubandaza isithintelo ngokwasemthethweni sokuba mna ubiza
abagaboxolo sobantu
andingemanywa emtshatweni ongcwele no ndisitsho nje ndinyanisile ebusweni bukathixo namanqina amen uthi wandile ndiyavakalisa ndinyanisile ukubandaza isithintelo ngokwasemthethweni sokuba mna
Wandile Boko
andingemanywa emtshatweni ongcwele no
bizinoxolo sobantu
ndisitsho nje ndithetha inyaniso
phambi
kobuso bukathixo nabantu bakhe
abakhoyo
amen
amen
Wandile uyayithabathana le ntombi ndicela ke ngoku nijongane mandibuze uwandile uyayithabathana le ntombi yakwasobantu ibe ngumfazi wakho otshatileyo ukuze nihlale ndawonye ngummiselo kaThixo entlalweni engcwele yomtshato uyakumthanda umonwabise umbeke umgcine emikhuhlaneni nasekuphileni wancamonka mani unamathele kuyo uye yedwa lonke ixesha eniyakudla ubomi nobabini yeke ke futhi kube nguye okubambayo kwangesu sisinoxolo uyayithabathana le ndoda yokuzukulwana woko ibe indoda yakho etshatileyo ukuze nihlale ndawonye ngummiselo kaThixo entlalweni engcwele yomtshato uyakumlulamelana umkhonze umthande umbeke umgcine emikhuhlaneni nasekuphileni wancame onke amanye unamathele kuye yedwa lonke ixesha eniyakudla ngalo ubomina ngubani onikela usisi noxolo kweli khaya ndicela usondele ke mama. Ndike ndithi umntu athethe into esentliziyweni, uthetha no nefemili yakuwo wandina. Ndithi Nkosi mama. Ningajika nijonge kum. Yes. Uyala apha uthetha na.
Ndilapha phambi kwenu ke bantwana bam, ndicela noxolo umphathe kakuhle ubuwandile. Izinto kuzenzapha endlini zonke uziyeke ngokuna, uqhubekeke nomsebenzi wakho wasemzinweni. Ungahlula naye kuzihlula abantwana. Ndicela mna.
Ndicela niphinde nibambane ngezandla zozibini ke makuqale wena bhuti Wandile. Abantu abakhoyo apha mabandingqinele okokuba mna
Wandile Boko
ndithabatha wena
Noxolo Sebantu
ukuba ube ngumfazi wam otshatileyo
ngummiselo ngcwele kaThixo
ndibe nawe
ndikugcine
ndihlonele ndikuve
kusisela kule mini
nangemihle yonke ezayo ebumnandini
nasebubini
ebutyebini
nasekusweleni
emikhuhlaneni
nasekuphileni
ndize ndikuthande
ndikuxhase
side sahlulwe kukufa
ndisitsho nje
ndikunika intliziyo yam
egameni likaThixo onguyise
uThixo ongunyana noThixo omoyo ingcwele
Thixo omoya wengcwele.
Amen. Sesiluxolo. Abantu abakhoyo apha. Mabandingqinele. Okokuba mna
Noxolo Sebantu.
Ndithabatha wena
Wandile Boko.
Ukuba ube indoda yam.
Utshatile.
Ngummiselo ongcwele kaThixo.
Ndibe nawe.
Susela kule mini.
Nangemihla yonke ezayo.
Ebumnandini. Masebubini. Ebutyebini.
Masebuhlwenjini.
Emikhuhlaneni. Siyayisikelela Thixo olungileyo le misesane, siyisikelela egameni lakho ngobizo lwethu nangokukhonza kwethu. Sibulela Nkosi amathuba okuzuzwa kofefe, sikelela le misesane ezawunikelwa kunoxolo oselungileyo inikwa enikelezela naye ngentliziyo yakhe. Nikele kuwandile Nkosi elungileyo, banike Nkosi ukukhanya ukusuka kuwe ekhaya ezulwini, maze umtshato wabo ube sisibonelo nomzekelo ekuhlaleni Thixo uzithamsanqelise ngayo uYesu Kristu Nkosi. Amen.
Tabata kiba. Andi asu.
So give me your blessing, sir. I'll give her all that I
Mdabi, nomlondolo zuru ntulonke mnigu alolongu babalu lomoya nimbali umu unape sikelele zizaga zako nendota mtutu isipata msanyo zayu kamilaku ukuzibati mbuba sesi za ukuliba uyeva mzala abo bamanywe yonke banda kwetu mtiko manga biko mtu ubosula njengoba uandile no noto bevumelene ungene emtshatweni ongcwele benze ubungqina baloo ndawo ebusweni bukathixo nasebusweni benu bantu abalapha banikelana inyaniso yabo babonakalisa koyona ngokunika nangokwamkela imisesana nangokubambana ngezandla. Ndiyavakalisa ke ngoko ukuba bayindoda nomfazi egameni likathixo yise uthixo omnyama nothixo umoya oyingcwele. Amen. Uthixo yise uthixo omnyama uthixo umoya oyingcwele. Makanisikelela nilondoloza nigcine inkosi mayibe netarhu phezu kwenu inikhangele ngobubele bayo ize inizalise ngentsikelelo yomoya nangobabalo inihlalise nihlalisane kakuhle ngoxolo kobu bomi bukhoyo ukuze nidle ubomi obunaphakade. Amen.
Amen.
You may kiss your bride.
Mm-hmm.
Sir, I'm a bit nervous about being here today. Still not real sure what I'm going to say. So bear with me please if I take up too much of your time. Is a ring for your oldest. She's my everything, and all that I know is it would be such a relief if I knew that we were on the same side. Cause very soon I'm hoping that I can marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. The day that I die, yeah. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. Can't wait to smile when she walks down the aisle on the arm of her father. On the day that I marry your daughter. She's been here every step since the day that we met.
She's about to dance. What happened? She ever left.
So don't you ever worry about me ever treating her bad. I've got most of the best done so far.
So bring on the better ones.
And tell death do us part. There's no doubt in my mind. It's time, I'm ready to start. I swear to you with all of my heart, I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. Yeah, I'm gonna marry. As she walks down the aisle on the arm of her father, on the day that I marry your daughter. The first time I saw her, I swear I knew that I'd say I do. I'm gonna marry your daughter and make her my wife. I want her to be the only girl that I love for the rest of my life. And give her the best of me till the day that I die. I'm gonna marry a princess and make her my queen. She'll be the most beautiful bride that I've ever seen. I can't wait to smile as she walks down the aisle.
And this is how we did. We get a lot of pressure on the name, Mr. and Mrs. Foku, Obokuba. Any day from Ulwesithathu kule veki zayo, any one of you angaya kwakho umafesi ephethe nje ID athi ndizocela i-certificate esi-computerized, because umtshato wenu uyo-computerized, uyofakwa ube sePitoli, uphinde njengoko yonke imitshato yethu igcinwa khona. So kuza kwenzeka loo nto. Ndizawufaka on Monday. I might call you on Monday and tell you that you can go to any home affairs. You don't have to go to Nyanga or leyo zawuba kufutshane komnye wenu nifumane. Iyanceda ke laa nto uba nibe nayo the computerized one. Because once ube nayo both of them mabangasukuli nikho. Uthi xa nidibanise obubomi. All I've asked from you in Togo Kuba to be faithful in business. ukondichitha relationship zethu njengokungathemba kabi kwethu especially kwigama. Uba ngaba phaya emsebenzini unomalungelo iliso lakho uyalikhubekisa avoid. Suba nayo i-contact yakhe xa esisiphazamiso. Into uyawisa ukuyikaludala kukunyukela e-upstairs. Kanti uzawuthe kwela gumbi eliphezulu abone umkakurini. So don't do anything, ungazisi ekulingwe utshato.
Yithi nam ndicela ukuba khona. You don't go for counseling because there is a problem, but you are going there to take building blocks as a relationship yakho. Umuntu koyithanda indlu yakhe umane ipainta ndithi akayipainti kuba ipainti seyigugile, but uyenza. So may you go in peace and knowing that you are going to serve God. Umtshato wamiselwa nguThixo kuzo zonke izinto esaziqambela zona thina singabantu. Inye into esingazange siyiqambe kumtshato. Umtshato wamiselwa nguThixo. It's only God who said masenze indoda nenkosikazi wawusikelela. So blessings to you. Thank you for the journey esihambe nani bantwana bam. I've learned something from you. And if there is a problem, I'm a phone call away. To say mfundisi, sicela uzohlangana nawe phansi sinqoko. Ngiyabulela bazali. Thixo nisikelele abantwana bakhule babe ngumzekelo and banenze okokuba ikhaya amakhaya wenu aqaqambe akhule ngokunobulo phakathi. Amen. Thank you.
Thank you.
Sendibileke kwelami icala.